ikibazo nyamukuru cy'amere twumvise ni kibazo cy'abanyeshuri baheba amashuri toda bando skolere iri hejuru yatubwiye ko bane n'uducindwi ku ijana aharuye baheba amashuri ni benshi ni benshi kuko uno munsi bama bavuga ko dutongo twaze uno munsi agatongo k'umwana kari mu mutwe mu ishuri kuko niyahezaga ishuri azoba afise ububasha bwo gushobora kwitunganiriza ubuzima naciye nibaza nti none ko twavuze ko twaje guhanahana ibyiyumviro iki kintu twogitoye umuti gute ubwa mbere hariho wabishikirije ni uko twese tukigira icyacu ntikibe icyaba bajejwe indero mu ntara gusa ntikibe icyamwebwe mujejwe indero mu makomine ntikibe icya abadiregiteri canke abayobozi b'amashuri ntikibe icyabarimu gusa ahubwo kibe ikibazo cya twese aha tugira imana ko abajejwe intwaro bari ngaha ndazi ko hari inama twigeze kugirira hariya ngaha nyine kiragaruka cyane cyane ko ubu twimirije gutanga ubundi mwaka w'ishuri dusabe banyakubahwa mujejwe intwaro mu bikorwa byose mukora mudufashe kumenyesha ababyeyi ko ata mubyeyi yarekuriwe kwakira umwana yikuye mu ishuri kuko ntibyahera mu kibano kumwe kera bavuga ko umwana atari uwumwe inzi ko umwana wa kanaka yarageze mu mwaka wa gatandatu ariko bukeye nkabona ntariko araja ku ishuri bukeye kandi nkabona ntariko araja ku ishuri twese tukigira icyacu iki kicara kijana nicyo mwashikirije mwebwe mwaserukiye buramatari menywe ariho by'abandi babishikirije atubwo ntihoja nk'ibwirizwa cyangwa itegeko rihana mwene abo babyeyi imbere y'uko dushika ku icyo gihe tubanze dushyire ingufu kuri sansibilizasiyo tubanze twumve ko twebwe twese imana yateye iteka ryo kugera aho dushyitse urosa akaryo ko kugira inama nk'izi urosa akaryo ko kugendera ku mutumba urosa akaryo ko kugendera mu kibano amenye kwica ategerezwa kwibutsa ababyeyi kuko nimba twebwe ababyeyi bacu baratwigishije uno munsi turiko turarenza imyaka 50 ntibyumvikane umubyeyi w'uno munsi ashobora kumva ko yokura umwana mu ishuri akagira amahoro aha tugira imana ko dufise abihebeye imana ngaha kandi turabashimira kuko barabifasha cyane nabo bakomeze namwe mukomeze muri iryo banga mwatewe kandi mwebwe burya barabumvira cyane kuko abandi hari igihe bibaza ngo ni politike cyangwa n'ibiki ariko bumve ko agateka k'umwana kari mu ishuri gutyo bizotuma iki gice cy'abana bareba amashuri kigabanuka ikibazo cy'abarimu badakwiye cyane cyane muri materineri no muri poste fondamentale nibo twabonye ko ari bake cyane nagize impungenge numvise ko hari ishuri usanga riri kwa barimu babiri ndagira impungenge numvise ko hari ishuri riri ku mwarimu umwe ndagira impungenge numvise ko hari ishuri umuyobozi ari we yijya akimara muri byose aho yakaritse turondera ntayo twoshika ariko tugira imana n'abasokuru barayamaze ngo yibuye riserutse ntiriba ricisha isuka aha twabishitse ku muzirikanyi na nyakubaba arongoye indero mu ntara kejeje kubivuga ico tuzosa gushikira nganje turazi ku buryo usanga budakwiriye mugabe ico tuzomusaba nuko habarikite mu gutanga akazi babanze barabe ayo mashuri afise ingorane zikomeye ayo mashuri afise umwigisha umwe ayo mashuri afise abigisha babiri abariyo babanza guhereza abigisha umushinga mateka maritino yakivuze aho leta ivugiye ati reka turabe abigisha bicaye mu biro tubashire mu mashuri kugira baje gusahiriza twari tuzi ku muti ugira utobwe mugabo murumva nako byakozwe ingorane zarahavumye aha icyo tubemereye ni uko tuzosaba by'ukuri mu gutanga akazi muri abo bake babonetse bashyira imbere zijya ntara zidafisa abigisha bakwiriye bashyira imbere amashuri ari inyuma y'abandi ko nari nanjye nshaka kubaza nyakubahwa murongoye indero none uko ko hariyo ayo mashuri afise abigisha babiri nta mashuri nk'ayo yegereye aha ku muji twava dusanga n'ubu hari ko abigisha benshi tubanze turabe kugira n'abo bakeyi dufise ntihagire ishuri rigira umusesekara ayandi afise ingorane ndumva ko baciye bagira icyo bashikirije sinzi ko ari uko ataye ahari n'uko ahari ataye ahari aho rero birandemesheje ni ukuvuga ko ingorane tuyumva twese kumwe mugabo kugira turonke umuti urama ni uko twogenda duhera nk'uko nari ndabivuze kuri ariya mashuri afise ingorane kurusha ayandi amashuri ngiranje ku ngorane ya gatatu amashuri ni intebe bidakwiye ibi nabyo byaba bishikirizwa mu manama menshi mugabo umuntu agaca yibaza ati mbega ko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu amashuri yubatswe ari menshi nibyo twumvise ko hariho ayubatswe ari menshi mugabo hari tukibura aha kugira imana tukaba turi kumwe na ba musitaneri ngira ngo n'abarongoye amanama ya komine ajya amashuri yubatswe hari utubura badondaguye mu makomine atandukanye dusabe ntiturindire ko tuzokoroka biva hejuru dusabe mu migambi ya komine ayo mashuri bayahe priyorite kugira bayakwize nanjye nsanzwe ndongoye inama ya komine gasogwe ndazi ko bikunda ndazi ko bikunda ba musitanteri bakoranye na ba dese icyo bazogishyire mu mapriyorite ubu tugira imana dutanga umwaka w'amahera mugabo barashobora kuba batabisize mu mafura yabo ariko bumve buke buke ko ayo mashuri nayo ategerezwa gukwizwa umuntu akibaza ati none ko leta mbyeyi leta ngo ziyagize ingufu zo kubaka amashuri menshi mugabo n'uno munsi tukaguma dufise abanyeshuri benshi bayarengeye ntimwumva ko ari ikibazo tutariko turumva kumwe aha nshaza kubyonya kubakwa Padiri Etienne yashikirije iki kibazo kugira kizotore umuti ni uko ba nyakubahwa turaba ingene twotorera umuti ibijyanye n'igwirirana ry'abantu hariho abakunda kuvuga ati singorane mugabo ku rundi ruhande ugiye kuraba ugasanga ni ingorane turabe mbega byogenda gute kera sinzi ko ari kera cyane nko mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ndibuka ko leta yigeze gusaba ati umuryango ugira abana ushobora kurera na wele itishowora kurela. Mugabo, kushikino saha, hitumwa kumena bose. Ariko tuliko tulakulikira na mubindi bihugu. Mubindi bihugu baragira kuba kumulira. Bakavuga bati, hakuni ibaru kumana hazoshowora kusomeesha. Hakuni ibaru kumana hazoja kutaga mulikanifu. Hakuni ibaru kumana ntazoronka ibikwiye byo kumufungurira. Twumvikane n'abajeje kubahiriza imitima y'abantu. Ingingo twofata kuri uru ruhande ataco yononye, ariko no kuri uru kandi ataco yononye. Icyo rero navuga ni ko turi ngaha n'indongozi, umwe wese yoce yumvira nayo ubundi ibi by'uko mu manama yose ari amashuri naho yubakwa ntakwiye, naho yubakwa ntakwiye, tuzohava dusanga twasizwe, tuzohava dusanga twasizwe. Ariko ndabisubiremo, bikogwe mu kubahiriza agateka ka bamwe n'abandi, bikogwe mu kubahiriza agateka ka bamwe n'abandi, kuko n'ubundi Imana iturema yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Si byo gahere Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Nashimye ko numvise ko mutegereje intebe zigiye kuza. Aha icyo twosaba nk'abaserukira bene gihugu ni uko nabwo muraba nabo mukorana hazobemo ekipe mu kuzitanga mu mashuri, mu kuzitanga mu makomini. Ntihagire abazota abandi ngo ahandi abana bagume bari mu makondisiyo adakwiye. Iyindi ngorane nafashe kandi nibaza ko ari ikibazo cy'igihugu cyose, ni ibico kubura amalaboratwa ku mashuri aho abanyeshuri bimenyerereza. Birumvikana, birumvikana abanyeshuri biga siyansi, abanyeshuri biga za informatiki, abanyeshuri biga kuvura akaguma mu byo mu bitabo gusa mugabo ntagire pratiki. Birumvikana yuko hari icyo abura, birumvikana ko hari icyo abura, ariko nacyo ko ari igisata gisaba uburyo nacyo twacanditse. Tuzoheza n'ubundi twegere ababijejwe, ariko kubera n'ibisaba uburyo si ukuvuga ko aho tuvira ngaha bica biboneka. Muzohave no kuvuga ngo bamwe twitorera none ko twababwiye none bikiruhu, kubera bisaba uburyo. Ndazi mu birimo murabizi, mugabo kumwe navuga mbere, ingorane ni uko umuntu atomenya ibibazo biri muri iki gisata. Ariko umuntu abimenye ejo hagize ikiboneka, umuturahiza nawe ugakurikira. Iki rero ni ikibazo nibaza ko kiri muri rusange. Ingorane iri mu nyigisho z'imyuga, enseignement de métier, nayo nyine nibaza ko atari muyinga gusa. Mugabo ntiyibaza nti nereka babivuze, umuntu ahari nk'indongozi ni ukwiyumvira ikintu cyokogwa. Kuko nk'iriya shuri mwavuze iri mu ruzo twarayigendeye, sinibuka abagenzi baraje ko bonyibutsa ngira hari haraheze igihe, ariko twarayigendeye kandi dusangirimo ibikoresho bikomeye. Nkibaza rero ni mu gihe ibyo ashuri yoguma yugaye na bijya bikoresho bizoga ingese, uzosanga ataco bifashije. Kandi tuzi ko hari urwaruka rukeneye izo nyigisho. Aho mukivugiye naciye nibaza nk'uko mu manama mugira n'ubushikiranganje cyangwa mu manama mugira n'abandi bapartenere, ntimwobaza ko hatoba ikintu cya partenariat public private kugira ikole, ikole bijya bikoresho ntitubihombe, mugabo kandi n'urwaruka rwacu ruronke izo nyigisho. Iki rero nyakubahwa murongoye indero, ngira muzociyumvira mu manama mugira, kuko iyo amashuri agumye yugaye kandi arimo n'ibikoresho, ni ukuri ruba ruhombo runini, ruba ruhombo runini. kugwaruka rwarugombo runini kubene gihugu rwarugombo runini kuri twebwe twese ikirero ngira mworaba nivyo nibintu bitoroshe turabize nibintu bitoroshe iyindi ngorane nafashe mbere ishobora kubiri mubiduza bimwe byo gutaka amashuri harimo inzinda z'indaro zituma abakobwa bava mu mashuri mbere hariho n'uwashikirije ko rimwe rimwe biva nk'abo barezi nyine ikibazo novuga umuntu yorabira muri rusange muri ya sensibilizasiyo y'abavyeyi ndakunda kukigarukako kandi hariho n'ababivuze indero y'abana bugifata ishingiye mu muryango abavyeyi bacu bumve mu gihe umukobwa atariko ararerwa bafatiye ku migenzo y'ikirundi ko bigorana umukobwa agiye mu ishuri akagenda afise igendero y'ukuzima nta kibuza akazobandanya ishuri mugabo abavyeyi batandiranye ati noneho yagiye bazomwigisha murumva ko ariho baca bamwigisha ibindi bavuze itegeko nivyo itegeko ririmo mugabo iki c'imyaka ndumva ari ikintu ubushikiranganji bubijejwe bama basaba ko boshiramo akadisipozisiyo kavuga ko umukobwa akiri ku ishuri naho yogira imyaka 30 ko afatwa nk'umuminero ubushikiranganji burabizi kandi na twebwe nk'abaserukira bene gihugu tuzobandanya twibutsa kuko amabwirizwa ni dinamike haragera igihe ukabona ko iri bwirizwa rikwiye kongerwa mwaka kugira ritore umuti nyawo turabizi mugabe iruhande yaho tuje muri kimwe twaherako mwebwe nk'indongozi mwiyumve ngo murimwo mugabo ziriya zibikora zumve ko zirenga amategeko akomeye zumve ko zirenga amategeko akomeye iki rero nacyo ni ikintu cy'uko dufata twese tukumva ko ari akabi ko gutuza kuko naba ndabivuga n'abana b'abakobwa bagiye muri ibyo gutwara inda z'amashushu kakarusho twama dusaba nk'abakenyezi ko natwe mutatwibagira mu iterambere ntituzogashikaho nimba hano twicaranye n'umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari nimba hahari abakenyezi barongoye amakomine nimba muri mwebwe harimo abakenyezi b'abadeseye harimo abakenyezi barongoye amashuri ni uko mwigiriye iyo nama batoyi bacu rero tugende tuyibagira ko umukobwa atangiye kuja muri ivyo ejo bizogorana kugira turonke abadusubirira bizogorana tubandane rero sensibilisation ariko nico c'ibwirizo cuko ryosubirwamo akiyumva ko umukobwa akiri ku ishuri ari umuminero kandi baza ko aba ariko baratwumviriza bitabasha kuza kuko ari umunyeshuri ari umunyeshuri nyine icyo tuzobafasha kugikurikira ntabo mwasize imbere nakiriye cyane kandi nabigize iby'iwanje ibyo mwashikirije nyakubahwa Patrick Etienne ibyo umushingamateka Marta yashikirije ibyo DPR yashikirije musaba ko abari ngaho ko hano hari indongozi twokora neza twebwe nk'indongozi hari nk'ingorane zimwe zimwe muzavuzwe ejo nyine aho bukera zoba zatoye umuti tubere indongozi nziza Ilongo zinziza no mosei. Twa kiriye nkama kandi igisabo cyuko twokwibutsa abajeje ndero kugwego kw'igihugu ko hari gisata cha NS cyari cyaremerewe kuza mu ntara ya Muyinga iki no mu ntara ya Cibitoke barakidutumye tuzogishikiriza kuko mengo baramaze gutangura mu cyamuzo tuzogishikiriza kugira bumve n'intara ya Muyinga ibyo bari bahemereye bitoheza ngo binigikwe mu menshi bituzobishikiriza sabe bana kuba abashinga bateka bari gaha n'umukenguzi bateka bazodufasha gukora ikintu kikinzo kirara intara yose kandi cyosahiriza twafashe kankama kandi igisabo cyayo cy'uko twobafasha gukurikira ibijyanye n'agashibukabute kabakutsa kivi gasa na kataje neza ziyarigere ibintu z'uburyo bwa leta hari kibisanga bigoye mugabo nabyo turemera ko tuzobyibutsa ababijejwe bakaraba icyo gituma bitaboneka nimba ari uburyo butahari butategekanijwe barabe koko umurebuheza bakabitegekanya ibi bijyanye na ka gashyiru kabuteka bazamu nibaza kuko yababwiye banyakubaka mujejwe amashuri kuko yababwiye n'ibyo mu mapriorite mugira n'akajya ntimukibagirwe ko numvise ko gashobora kwibagirwa kubera muba mwabuze udukoresho gusa ariko ivyo navyo birumvikana y'umuntu we abantu basangiye bike bitagizamo ariko turabe n'uwo munyezamu tumwibuke nivyo hasi nababwira ngo bagira babongeze na ntabwo ndenganzira ndabifitiye ariko nacyo tuzogishikiriza ariko nacyo tuzogishikiriza ababijeje tuzobafasha sinovuga menshi rero sinovuga menshi n'ukuri ngira ndabashimire cyane kuko nibaza ko tuza guhaguruka ngaha twese twumvise kumwe ibiri mu gisata cy'indero n'inyigisho mu ntara yacu ya Muyinga wari karatanga amajambo yavuze ati muzandike neza muzobishikiriza uko byavuzwe twabyanditse neza kandi tuzobishikiriza uko byavuzwe ariko dushime cyane ko twumvise ko mufise n'abasanzwe babashigikira yego abasanzwe babashigikira no kuraba hajya haba hababaye kuruta ahandi kandi turazi ko ariko mu bikora rero ndabashimire cyane kuko turi kumwe twese birashoboka masaha ndabona ko ariko aragera kure abaje bava mu giterane ni kure abaje bava imwakiro ni kure abaje bava gutihinda ni kure gashobo mugabo gasogo si kure na Muyinga si kure na Muyinga si cyane ni ukuri nsabe ko Imana yobaha ingufu cyane cyane ubu mugiye gutangura umwaka w'ishuri mushasha kugira bimwe yavuga ntitugume duhumaguza mu mpumyi birya ni ibyo ko abavuze bose oya ntasu abavuze ecole d'excellence bijya byose birihabwa ni ukuvuga ngo mu ntara ya Muyinga twebwe duhagurutse abana bakaronka amanota meza nta kibuza ko interi na bazoziromo nta kibuza ko ari ma ecole d'excellence bazoyajamo mugabo byose biva muri twebwe byose biva muri twebwe mwumvise ko yameze kuba kongera urugori ati hari iyi komine nasanze bitameze neza cyane ubu turi muri evaluation de performance gusuzuma umuntu bahereye ku byo yakoze aho rero nta karengane kazojyana wategerezwa gushika ku rugero ubu bagasarura cyari ino wewe nyenzoca wiha amanota wenyine nzoca wiha amanota ibyo rero sibyo nubifuriza kuko twaje nkuko ndanarivuze gitangura kugira tuyage mugabo tugire ico tuzotwara cyavuye muri mwebwe nyene meze rero ndabakengurukira cyane kusaba gumana mushobora byose ikomeze kubagirira neza muze gushika amahoro iyo mwaje muva murakoze tugira amahoro.